Fadira abran raha Fadira abran Fiyaraha indaha Fiyaraha wawaan Aburpurna kalgaal Fadira abran raha Fadira abran Darmado fit sabay.